bass. My DJ, yo, get on the case. Rinse it, rinse out, get down. Who's in the mic with the wickedest sound? Wickedest sound.
Right. Every night, Ben O's from the house. Bobby, were you fresh?
We're predicting an 8th or better finish from you. See what you can do.
Going by in there. then all of a sudden you don't got one.
Whoa, 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 wh Okay, we need you to make way for the car behind.